Ndicinga uba ke masiqhubekeke ngokutshintsha ii-Cartesian functions sizitshintshe sizenze ii-polar coordinates. Omnye umzekelo endinawo ndino-3y thabatha 7x is equal to 10. Nantso ke i-toolkit yam, ulwazi lam, ndizawusebenzisa ke eza equations ukutshintsha from polar yotsho i-Cartesian, from Cartesian yotsho kwi-polar coordinates. Sino y is equal to r sine theta no x is equal to r cosine theta. Sawusebenzisa zona ezombini ezo rules, ezo equations. Sinobani u-y wethu ku-r sine theta, r sine theta. Thabatha 7 x, u-x wethu ngu-r cosine theta is equal to 10. So eza equations zimbini ke zisuka kusokhathowa ke mandinikhumbuze umgqa kwethu siyawenzani ngosawuthatha i-common factor, sakhupha i-common factor ka-r sithi 3 sine theta thabatha 7 cosine theta equal to 10. Siza kohlulahlula amacala amabini ngoku ngala expression phasiphakathini la 3 sine theta. Fumana r is equal to 10 over 3 sine theta thabatha 7 cosine theta. Nantso ke u-r ke ngoku siyakwazi umtshintsha ngoku sithi ngu-r theta, u-r is a function of theta, u-r ubhalwe ngehlobo lika theta. Nantso ke i-function yethu sitshintshile usuka kwi-Cartesian sayisa kwi-polar coordinates. Masiphinde sibeke ngoku zonke ezi equations sizazidinga xa sizawenza le equation, le question ilandelayo. Ithi ke ngoku le question yethu, umbuzo wethu uthi y is equal to 2x thabatha 3. Siyamazi u-y kaphinde ngu-r sin theta no-x is equal to r cosine theta. U-y wethu masimbhale r sin theta, r sin theta equal to 2x. 2x wethu ngu-r cosine theta, cosine theta thabatha 3. Masithathe la 2r cosine theta simse kweli cala lasekunene lasekhohlo, saba no-r sine theta thabatha 2r cosine theta is equal to negative 3. Sizakhupha u-r ke ngoku kwi-common factor yethu, r sithi sine theta thabatha 2 cosine theta equal to negative 3. Sakohlulahlula amacala amabini ngoku ngala sine theta thabatha 2 cosine theta, saba no negative 3 over sine theta thabatha 2 cosine theta. Nanso ke i-radius yethu sibhalile sitshintshile yayi-polar coordinates, sibhalwe kwi-polar from Cartesian to polar coordinates. Ngoku ndifuna ukwenza imizekelo apho ndizawutshintsha ii-polar coordinates ndizitshintshe ndizenze ii-Cartesian. Ii-polar functions zitshintshe zenze ii-polar coordinates ke ngoku. Senza polar siyotshintsha kwi-Cartesian ke ngoku coordinates. Masinika mhlawumbi i-polar function engu-r is equal to 4 sine theta. Sitshintsha kanjani le nto siyenze i-Cartesian equation, Cartesian coordinates, sitshintshe i-Cartesian coordinates. Ayikho ke indlela ozayibona lula gqithi uba sayitshintsha njani, kodwa sinayo le equation la y is equal to r sine theta. Andithi u-sine theta asinokwazi umbhala phaa, simenze subject of the formula y is equal to r sine theta. Singakwazi singathi u-sine theta is equal to y over r, sine theta is equal to y over r. No, ndiza sinceda ke ngophayana sawe sakwazi uyibhala le nto ngehlobo le-Cartesian coordinate. sawusubstituta ke ngoku kulaa ndawo ka-sin theta. Size nayo r kodwa sizawubona sawenza ntoni ngayo. Masithi r is equal to 4 usin theta sambala ngo y over r, so substitute la y over r, y over r siphinda phinda amacala omabini ngo r, sizawushiyeka no r squared is equal to 4 y. Siyamazi ndithi r squared uba yintoni laa nto, x squared plus y squared is equal to r squared. Sambala phayana ngo x squared plus y squared is equal to 4y. Nanzo ke sigqibile. Sitshintshile kwi-polar coordinates sayisa kwi-cartesian coordinates. Sitshintshe polar function sayisa kwi-cartesian equation. Cartesian coordinates. Ziyasinceda gqithi ke ezi equations lapha ke khona ukutshintsha i-polar uzisa kwi-cartesian coordinates. Sibaluleke gqithi. Cebisana izinkqayibo bani bakunyanzelekile. Masenze mhlawumbi umzekelo, sine-polar coordinate engu-r is equal to sine theta plus cosine theta. Ndifuna niyazi niqonde le nto senzayo. Bunoyizoba ubunayo le nto kuthiwa i-graphing calculator, bubunoyizoba le function. Buzawufumana into mhlawumbi ndiyazi eliflower, ezobe iflower okanye intoni. Kodwa into esifuna yenza xa sitshintsha kwi-cartesian equations, sifuna elaa flower lihlale likwazi lizobeke ngokufanayo xa sisebenzisa i-polar coordinates. Akufanelekanga itshintshe into xa sitshintsha kwi-polar kuyotsho kwi-cartesian equations. Siyenza kanjani ke le nto? Kulina ngoku singaphinda sibhale ngokutsha, andithi usin theta phayana no-cosin theta simbhale ngehlobo ka-r no-y no-r no-x. Sin theta uzawuba ngu-y, uzawuba ngu-y over r, no-cosin theta uzawuba ngubani ngupha emazantsi, cosin theta uzawuba ngu-x over r, x over r. Sohlulahlule amacala amabini njengu-r kuphela. Ke ngoku singakwazi uthatha la sin theta na cosin theta sifake phayana u-y over r no-x over r. Kwindawo ka-sin theta sawufaka y over r plus cosin theta ngu-x over r ke ngoku, x over r. Senalo r ungekho singamazi samthini, sawuphindaphinda amacala amabini ngu-r sibe no-r squared is equal to y plus x. Siyayazi uba yintoni u-r squared, siyamazi uba yintoni ngu-x squared plus y squared, andithi x squared plus y squared is equal to y, ndiyaphutha y plus x. Nanzo ke masenze eyokugqibela ke ngoku, eyokugqibela andizuyibonisa ngoku i-toolbox yethu okanye ezaa equations zethu zininzi zisebenzisayo. Sithi u-r is equal to a squared. U-a andithi siyamazi uba yi-constant ethile engatshintshiyo, singamenza u-1, a is equal to 2, is equal to 3, izasinika inkqandi isekile ngoku andithi isangqa. U-a singamtshintsha abe ngu-1, 2, 3, 4, 5, 6 njalo njalo, kodwa sawufumana i-radius yethu izawuhlala ingatshintshi, sifumane isangqa sethu. Siyayazi uba yintoni u-x squared plus y squared is equal to r squared, andithi i-equation yesekile le. Into esingayenza singathi square both side ze-equation ngoku, sino-r squared, u-a squared to the power 2 izawungu-a to the power 4, izawungu-a to the power 4 ke ngolo. Siyamazi intoni u-r squared uba ngu-x squared plus y squared, x squared plus y squared a to the power 4. Nantso ke impendulo yethu yokugqibela ke leyo, yalo mzekelo wokugqibela. Eyona nto ebalulekileyo ke bendifuna laa toolbox bendinibonise yona okanye ezaa equations bendinibonisa zona niyisebenzise kakhulu, uba niyakwazi uzisebenzisa niyaziqonda ezaa equations, ayikho ingxaki ezanixaka. Sanibona kwivideo elandelayo.